ariko ngico jewe nizera.
Yashushanije mu biganza byiwe inzitiro zanje zihoza kwa maso,
ariko ngico jewe nizera wasanga igikorwa muri jezo kirera he.
Kwiganyera si umuti, gusenga niyo nyishu, hagati mu bibazo ni wowe gusa mbwiye nti yaba niteze gutabagwa nawe mba nihebye. Nyibutsa uwo ndiwe, nyibutsa ibyo wambitsemo, nyibutsa iyo ntumye kuwo unyitangirayo, kuvuza ushitse kandi utanguje usawuzera. Nyemerera vuge ko atawe nzi wahemukiye, gushwa ubu sindabona utayu wakwitsigiye. Sinjugumira ku musaraba waradupfiriye, mbe novuga iki na mwe muyera waramudusigiye.
Ariko ngico jewe nizera wasanga igikorwa muri jazo gihera heza,
inzitiro zanje zihoza kwa maso, yashushanije mu biganza byiwe.
Ariko ngico jewe nizera wasanga igikorwa muri jazo gihera heza,
ababatijwe muri we turi mpemi imwe nawe teri lete musom. Let's go.
Ariko ngico jewe nizera wasanga igikorwa muri jazo gihera heza,
inzitiro zanje zihoza kwa maso, yashushanije mu biganza byiwe.
Ariko ngico jewe nizera wasanga igikorwa muri jazo gihera heza.
Wakubwa ni wangu mkononi mwako, maisha yangu nina yaficha, ni angazie uniongoze, ungejitoa msalabani. Maisha yangu hangi kuwa na samani yoyote, ninge umie, ninge poteye, ninge teseka. Maisha bila Yesu duniani it's unthinkable, dunia gizani, woga moyoni, chungu vikwazo marazi na kadhalika. Lakini Yesu kaja kama jibu, hivi sasa Yesu yuko maisha ni mwangu mi. Sina woga tena, nina uhakika mi. Malali kukosa, kushindwa, kuzarauliwa, vina nafasi tena. You know why? Cause I know who I am, I know who I am, I'm a success forever.
Kera isema ushikama na ukome zoro gendo kwanje, ukwimi ndindiriye hakoja, nizama satarabo na nizama skwataruma. Ugoje wesu ndigi tagaza, anije wesu ndinu ambele. Ariko ngico jewe nizera wasanga igikorwa muri jazo gihera heza. Jazo gihera heza, wasanga igikorwa muri jazo gihera.